anamira natsikie angomere shijambo tumurava ishimbo iwika muburiza yambivuga negamire umugaba w'ingabo shiuko wanshiriku nagarikiwe
Andy. Yeah.